Ko tōna waru tekau mano kāinga e hiko kore tonu ana whai muri hoi te āwha i hau patupatu rā i te puku me te hiku o te ika i ngā pō. Ko te tai tokarau tāmaki Waikato me Tauranga ngā rohe i tino raru i te marangai me te hau mā takataka. Me te aha e hiarau mano tāra te uara o te kino i mahue mai.
He rā kau te kau mita te teitei i ketua e te kawaru ko tahirau whātekau kiromita i haukere i te takiwā o whangaparāwa i te pōra.
I didn't get to sleep till 2:45 this morning, 3 o'clock. The winds were just unbelievable. I've never heard anything like it at all up here on the peninsula.
Engari koeira, tētahi o te hia mano rākau, putai te rohe o Tāmaki, i kitea i rangona e turaki haere ana i ngā whare, ngā rori, tai atu ki ngā waka.
I'm just so happy that it didn't actually fall this way.
Yeah.
Otherwise it would have fallen on this house and possibly somebody could have been injured.
50 ngā whare kore hiko i Tāmaki, he 30 anō mai Tauranga ki Waikato. Āpiti ki tēnā, he waipuke whenua.
So we were hit really, really badly, but we got away with it because it receded quickly.
Koni i te ono raunga karere ohotata i tai atu ki te tari ohotata. Nā te kino rawa o te āhua, i tō muri ai rātau mā te 3 haora. E whakapai ana, ka takarua ngā mahi whakapaipai, tainua ki ēnei rā okioki.
No electricity, and it was pitch black, and then with the fire engines, you know, the lights flashing and people everywhere, it was a bit frightening for sure.
Kua tae kē te marangai ki te puku o te ika me te tai rāwhiti, ā kai te rangona hoki i te wai pounamu. He huarere e matapai tiana ka hiki, ā te rāmere. Orini Tipene-Leach, te karere.